nicheche na furahie, nataka niwe ni mtwiki.
Ah, poli. Mambo? Unafika wapi?
Nafika tu mbele.
Unaweza kusindi?
Sawa.
Oh my god.
It was at this moment that he knew he fucked up.
This man.
Smoking.